Nizera ko umeze neza muri ijyana n'otandukanye banywanye bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Ari amakuru yihuta hadushikiye kano kanya tugira turabiri hamwe ariko aravugwa ijyana ino nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Namakuru ari buze kugaruka ku nkuru zirabana na politike ariko tukaza no kugaruka ku zindi nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa irya nino mu gihugu. Kugira turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twamatubatunganiriza ico utegerezwa gukora nuko ufyonda kuri subscribe maze ukaraje wibanira natwe mu makuru ya misi yose twamatubatunganiriza. Mu makuru ariko haravugwa cyane imbere yuko mubwira ingingo nkuru reka tubanze dutangurire kuri no nkuru zino nkuru ziciye ku masonga. Hari inkuru yerekana ko witwa Serije Nsabuwandemye akaba ari umuyobozi w'ibohero ry'Imuyinga rivugwa ko bivugwa yuko afatikanije n'abapolisi ngo boba barayibishe umunyororo yitwa Petero ava butihinda mu gihe yashakaga gutoroka. Iyo nkuru ibabaje ivuga yuko mu kuzimanganya ivyemezo amatara bivugwa ko yaciwe akaba rero ngo yoba yahambwe mu gipolisi mu buryo bw'ibanga. Iyo nkuru rero ibabaje cyane ndetse n'ubwicanyi bwakorewe imyibohero muri butihinda bikaba bidushikiye kano kanya mu ntara ya Muyinga akaba ari inkuru ibabaje cyane ubwicanyi bwabaye ndanse buri kubura kugwa n'abantu bataramenyekana ariko bivurwa yuko abari mu nzego ziperereza waba ariko baragira uruhara muri ubwo bwicanyi. Mu bindi biriko biravurwa kandi hamaze iminsi hibonekeza abantu barya uburozi ku bwinshi bwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ko ngo yoba ari ubwoko bw'intambara y'uburozi yateye bagasaba leta yuko iyo batabara. Ivyo vyose rero bikaba ari inkuru zihuta zari zidushikiye kano kanya ndetse tukaba tubandanya no kubatoreza izindi nkuru ziriko ziravugwa kubirabana n'ubwicanyi buri ko burakogwa bivugwa yuko butegurwa n'abari mu nzego za leta. Mu nkuru tugira tugaruke ko hari iminsi haraheze iminsi itari mike umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana azwi ko cane kugushikiriza amajambo y'urwanko apfunzwe. Bivugwa yuko rero abantu bamwe bavuga yuko bataze abapfungiye ndetse kuri uba makuru adushikira bivuga yuko ngo yo batorohewe na gatoya. Hari nabagiye bashikiriza amakuru yuko ngo Kenny Claude Nduwimana yo bari karaborezwe igufwa ariko mu yandi makuru dufise akavuga yuko uyo Kenny ngo yoba ari karakorana cyane n'abategetsi muri leta ngo mu rwego rw'iperereza akinjizwa ibohero kugira atoze yo amakuru kubiba biriko biravugirwa muri iryo bohero ngo kuko Kenny Claude Nduwimana n'umuntu azwi cyane kandi akunzwe n'abategetsi ngo kuburyo adashobora gushigwa mu ibohero gucyo gusa. Amakuru dufise nuko girimantanya ryakozwe kugira Kenny Claude Nduwimana yinjizwa ibohero ngo vyoba ari umutego bateze bamwe mu bari muri ayo mabohero ndetse no mu bushobwe bw'igipolisi kugira Kenny Claude Nduwimana toze yo amakuru y'abantu bivugwa yuko ngo boba bari ku listi y'abashobora kwicwa nkuko amakuru ari karavurwa avyerekana. Kenny Claude Nduwimana yagiye akunda guteza ibibazo bitari bike ngaha mu gihugu c'u Burundi na cancane ku majambo y'urwanko yagiye kuja akunda arashikiriza. Kuri ubu amakuru yari karavurwa nuko ngo ivyo vyoba ari umutego watezwe n'abari mu nzego z'ubutegetsi nga mu Burundi cancane urwego rw'iperereza kugira Kenny Claude Nduwimana ashigwe mu bushobo butandukanye amaze toze yo amakuru azoha abari mu nzego ziperereza nga mu Burundi ku makuru bashaka ndetse no ku bantu bipfuza kuba bagirira nabi. Ayo makuru kandi avuga yuko ivyo kuvuga yuko Kenny Claude Nduwimana apfunzwe kumwe n'abandi banyororo vyo ngo biratandukanye cyane ngo kuko nubwo ari mwibohero arafise umwitegemvyo kandi ngo araronka ivyo yipfuza byose. Ayo makuru turacyari ko turayakora ko amatohoza turaza kuyabashikiriza nido duheje kuronka izindi nkuru ziriko ziramuvugwa ko muri rusangi. Muzindi nkuru ziriko ziravurwa nanone tusimbire kuri no nkuru yihuta cyane aho ubumwe bwa Buraya bagasubiye gusaba yuko igihugu c'u Burundi cosubirizwa ko ibihano cahoranye canke se cahora carafatiwe n'ibihugu nico n'ivyo bihugu vy'ubumwe bwa Buraya ngo kuko biboneka yuko iki birabana n'agatika kazina muntu mu gihugu c'u Burundi bikibangamiwe cane gucyo rero ngo ivyo bihano vyafatiwe u Burundi ndetse n'abategetsi b'u Burundi vyo subizwa ko ivyo turabibona mwikete yandikiwe witwa Joseph Bobel uyo rero akaba ari umwe mu baserukira iryo shiramwe rya Buraya nkuko iyo tangazo ribigaragaza kano kanya u Burundi bwoba bugiye gusubira gushirwa ko bijya bihano bwari bumaze iminsi buhayagiza umwe bwa Buraya yuko imigendanire yoba igiye gusubira kunaguka ariko biraboneka yuko rino tangazo atakizere ritanga kubishobora kuba ngama igihugu cacu c'u Burundi na yo mzindi nkuru ziriko ziravurwa cyane ara inkuru zirabana na politike nanone tugaruke ku bibazo biriko biravurwa mu bategetsi bakuru ariko haravugwa ipfungwa ya Krista Kaneza rikomeje guteza ikibazo ngaha mu Burundi biravurwa yuko iryo pfungwa ryo mupfasoni hari hasohotse umutahe yuko ategerezwa kurekugwa ndetse akavanwa mu ibohero rya mpimba iri Bujumbura ariko itelefone yarahamagaye isaba yuko Krista Kaneza atorekugwa biravurwa yuko rero hari abategetsi bo mu nzego zo hejuru bafise ububasha bwo gufungura Krista Kaneza ariko hakaba hari abandi bafise itunga ndetse bafise ingufu kurusha abo bategetsi bo hejuru bo baribo bariko baratuma Krista Kaneza atarekugwa amakuru akatubwira ko ivyo vyatanguye guteza impari no kutumvikana kubona abategetsi bariko barahinyanyurana mu ngingo bafata gutyo rero ngo bikaba biriko biracafuza isura y'igihugu c'u Burundi nkuko amakuru adushikira vyerekana biravurwa yuko kandi ibirabana no kutumvikana ko abategetsi atari ivyubu vyatanguye na mbere gutyo rero ngo bishobora kwegera karambaraye igihugu c'u Burundi igihe vyabonetse yuko abategetsi badahuriza ku ngingo zifatwa ndetse hari abirondera inyungu zabo mu gihe abandi bategetsi bo bipfuza yuko agateka kazi na muntu gasubira kubahirizwa ivyo bikavugwa yuko rero hari umugwi urimwo abashigikiye umukuru w'igihugu ndashimiye bafise intumbero nziza ku gihugu ariko hakaba hari undi mugwi urimwo abashikiranganji akagaruka cane kuri bunyoni ndetse nandira kubuca batipfuza yuko ivyo vyokogwa ahubwo mubandanya mu ngendo yahora iranga CNDD FDD gutyo rero amakuru akatubwira neza yuko ivyo bishobora guteza ikibazo kitari gitoyi tuvuye mu makuru avurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi reka dusimbire ku makuru avurwa mu bihugu bibanyi amakuru avuye mu gihugu ca Uganda aratubwira neza yuko hatanguye imigumuko ikomeye iyo migumuko ivurwa mu gihugu cha Uganda yoba yatewe niki muri Uganda biravurwa yuko uruhagarara ruvuye kubanyurujwe igihe c'amatora gwatanguye abategetsi ba Uganda bakaba barahanzwe n'abanyagihugu basaba gushira ahabona abantu barenga 30 banyurujwe n'abajejwe umutekano igihe c'imbere hamwe n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yaranzwemwo amahinyu n'ubusuma nk'uko bivurwa amakuru kandi havutwereka yuko ibi bibaye nyuma yaho umutambukanyi wahora yamamariza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ariwe Bob Wine umutambukanyi we witwa Barbie Chaguranyi bivurwa yuko nawe yahunze igihugu cha Uganda akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu makuru dufise yerekana yuko umushikiranganji wa Uganda ajejwe intwaro yo hagati yitwa Jeje Odongo yabwiye abashingamateka ejo ku munsi wa kane ko abantu bari hagati ya 31 ndetse na 44 bashobora kuba baranyurujwe kuri ubu rero ngo bakaba bataratorwa gushika ubu nk'uko amakuru ava muri ico gihugu avyerekana ayo makuru ko leta yemeye ko hari abanyurujwe akaba yaratumye abanyagihugu bagwa mu gahundwe ndetse nari rya bavuga ko abo bantu banyurujwe mu ijoro batwawe mu modoka za minibisi zitagira amaparata nkuko amakuru ava muri ico gihugu avyerekana bamwe mu bashingamateka barimwe umukuru w'inama nshingamateka bari basavye abategetsi ba leta ya Uganda gusigura ivyo bintu abajejwe umutekano bakaba bavuga ko batigeze bahagarika abasivile kandi perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda azwi nk'umukuru w'igihugu yatwaye mu mahoro ndetse no mu mutekano yamara umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Bobi Wine ejo ku munsi wa kane yarashikirije ibirego bivuga ko abanywanyi biwe bashika kuri kubihumbi bitatu bataratogwa gushika ubu ngubu yongera ko kandi bashobora kuba abapfunzwe canke bugaraniwe ahantu hatazwi inyuma yaho banyururijwe n'abajejwe umutekano ayo namwe mu makuru yavurwa gacane irya nino kwa mu karere k'ibiyaga binini na Afrika y'ubuseruko no mu gihugu cacu Burundi vyumwe ariko mu yandi makuru yacu ataha turaza kubashitsa inkuru zirabana n'umutekano ivyagatika kazi na muntu ndetse n'urubanza rutari ko ruvugwa ko rumwe gwaciwe na sentare nta inyuzwa mu Burundi sentare nkuru ikemeza yuko abagize uruhara mu gwakwa gutembagaza ubutegetsi mwaka 2015 bafungwa ubuzima bwabo bwose turaza kubigaruka ko mnyido nido n'andi makuru y'amatoza duhejeje kuronka kutarafyonda subscribe kano na karyo keza kukugira ufyonde ko mukanya ndazangushitsa ko n'izindi nkuru ziri ko ziravuga cyane no ngame igihugu cacu Burundi ibiye vyiza n'ivyo ndakwipfurije mwese mwese ndabakengurukiye cyane aho muri janino komeze kugira ibihe byiza amakuru n'ibiganiro byacu bitozwa n'amenyesha makuru babahinga banonose byo gutoza amakuru baratunganya bakayaturungikira naje nkayatunganya neza nkayagushitsa kidonito ingingo imwe imwe ukwayo ibihe byiza mwese